turasubiye kubaha ikaze nshuti bagenzi mudahengeshanya kudukurikirana kumbonesha kure yacu ariyo yanyu ikaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno munsi ngo ntibakiswe abagabo bapfa n'imigambi nk'uko babyibaza abo nabo s'abandi n'abazehe atanikindi bakora atari gutunganya imigambi batagira n'urumeya mu mufuko icyo kizere bagifise inyuma yaho bumviye inye n'icyubahiro umukuru w'igihugu ari vumereye yuko abantu bose bafise amamiliyaridi batungiye muhira aho kuyashyira mu mabanki kugira ngo abantu bafise imigambi bayakoreshe yunguke ayo mafaranga rero yuko agiye kubaho ubuhinga abwo kuyagira ibipapuro yose abipfa gusa ngo ntubuze ingene wabisavye ariko waraba amayunite ngo ugasanga bakurimuye amajyana ibyo ni byidogegwa n'abenegihugu bamwe bamwe mu gisagara cya Bujumbura eka mbere no mu gihugu cyose aho bidogera amashyirahamwe agiye byo gutuma tumanako aho ngo babatwara amayunite batazi ingene babisavye kenshi ngo iyo baterefonye babaza muri ayo mashyirahamwe agiye byo gutuma tumanako bababwira yuko ngo baba baraktivye ibintu ngo bijyanye no gusaba akazi cyangwa n'ibindi bibatwara amayunite yabo ku munsi ku munsi icyo basaba rero ngo boreka kuza barabarimagura ayo mayunite kuko ngo ntabyo baba barasabye bagasaba yuko batunganirizwa ngo n'utwo bari bamaze kubarimagura baraba ingene babatunganiriza bakatubasubiza twabibabwiye mu ncamake y'ano makuru harategekanijwe imyiyerekano ngo aho bukera iyo myiyerekano rero ikaba yateguwe n'ishyirahamwe rihurikiyemo abademo badakwiza imetero y'uburebure kugira ngo bareklame amazina abandi bigeme babatwaye ayo nayo se yandi ngo n'amazina ya Baju Baby Girl abo bademo bakaba basaba yuko ayo mazina atawundi mukobwa yosubira kuyiyitirira mu gihe ngo aribo bari bayakwiye kuko ngo na Baju koko reka tubashikirize iyo nkuru
bom 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 dum bom 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 dum dum bom 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 bom
bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom Shiramwe nkuru bana ka makuru tuyabandanya here. Ah. Arige ubaza yuko umuntu bari karafina ngaha. Ah, irega turi ku kazi kandi dukurikirana n'abantu benshi. Inge mukanyu urambira yuko utari bwana kupe. Kugira uburarondera iyo nkuru.
Banda bamba dam.
Sa? Uvuga iyo kuri ko utari bwa bikurego. Bashya uri umusazi. Cheni waza yuko iyi televiziyo nzobaza neza ngira ne papa wa Avram. Ibyo bintu sindabyumva.